Ay, weba hlali, phela into enhle iyanconywa. Yabona le nto eniyenzile. Nakhulumela uSol Phenduka. Phela lapho bebambene nenkinga. Bawubona nje ukuthi kushubile kubi beswela ngisho ukuthi twi. Ngoba lo sisters ungathi kwakwakhiwa indoda futhi le engakhuzeki eza ngomlilo ubeseka ngisho ukuthini kanti uyambona ukuthi uSol ungathi usoft, it's a soft guy. So manje usisters lo okushuthi ubemugibela ekhanda. Ubemtholile nje ukuthi uzozenzela. Ha, wabufike kobani nina mphakathi nenza sho ukuthi umuntu nimthatha nimbeke endaweni yakhe. Ngithi nje ngiyanibonga ngalokho webahlali. Kodwa ke nazo ezinye ezinqakayo. Imani ngize nazo. Hlali mina ngifunda ukudlala ngana ngifuna ukunikhohlisa shemo. Mawukuthi bajwayele ukunikhohlisa mina ngeke nginikhohlise. Nina mase nithene idlala indima niyayidlala ngiyibonile into yakhona itrenda izolo ka Twitter ngasho ngathi okwazi bazomkhona indosisi ngoba hey uyambona ukuthi nje iDC you don't care itengenandaba vele. Hawu kodwa nimkhonile ngithemba ngimbona namhlanje ngathi how come? Kodwa kushuthi nina nidlala indawo. Nina mphakathi vele lento ebekadishiwo umazwayi ukuthi yini fanele nidlale indawo yokuthi nosomizi nimkhiphe kulo mqondo wakhe wokuthi ahlukumeze abanye abantu. Ebe still usahleli lapha lehleli khona. Ngimbongile ngiyanibonga-ke mina kulena nithe nayidlala ngoba ubumbona ukuthi uSol ucindezelekile sometimes noma ethi ufuna ukukhomenta uyamvala akasakhoni nokuthini ucindezelwe yilo muntu wesifazane asisho sihambe esifazane abebesebe bengasakhulumi abakhulumi kodwa naye fana abe nendawo lo ayani uyambona nje ukuthi akanandaba namuntu uyakhuluma nje lokufika kuyena she doesn't care kodwa-ke ngani nje mphakathi hayi niyenze into eniyenzeka shem ngiyanithulela isigqoko ungomunye nje lo wayanaye engathi uzibanjelwe nje eyakhe i-depression but-ke I understand where she's coming from akudlala ukuthi uzothola iy'ngane kwababa abahlukahlukene abajike bangazenzelile ukuthi ungayiqinisa nje in-public sikhuluma ukuthi e si-right warawara ayikho loyo nto ngaphakathi yakulimaza ngaphakathi yakudla that is why-ke ezoyikhiphela kubantu abanjengoSol because baphansi. You understand? Baphansi and uyabona uSol akanawo lo nhliziyo yokuhlukumeza omunye umuntu uzilungele uyize cool guy so manje uthatha advantage of that which is not right. Kodwa ke siphindeke siyena kuyena uSol since he knows ukuthi umuntu asebenza naye situation ekanje he must stop raising up ukuthi oh baby mama abangafuni nengane ukuthi izibone obaba bazo obviously lokho kuzomudla since naye she's in that situation but ke sibonge ukuthi nina mbahlali nikhulumile wa understanda washintsha ukwenza kwakhe asithembe ukuthi nalezi ezinye izindlela ekusafanele nizihambe nizisebenze ukuthi abantu babuye babe right nisazozisebenza bahlali pick up ngaloko-ke bahlali mina ngifuna ukuthi nje niqhubekele phambili nibahlise labantu abale upstairs babuyele phansi ukuthi bamazi omunye umuntu bamhloniphe omunye umuntu kakhulukazi umuntu wesilisa bamhloniphe umazi uma umuntu wesifazane ukuthi umuntu wesilisa uhlezi vele ungaphansi kwakhe ohlale vele ungaphansi kwakhe ngasashoke embedeni sengisho nje in real maka kuyaqoqwa noma umuphi nohlale ungaphansi komuntu wesilisa umhloniphe umnike indawo ungabi nje wena uphuma silwe ube nje ukhanda lemtshela kwakhe ube nje ungomo yayona we understand so ke siyabonga nambe ngihlale ngimbuka ngithi yo ayibandla kodwa ke ngaphandle kweni bahlala bese ngaba yini sibonge ke bahlala ukuthi nikhonile lo muntu esimame namehlisa nambuyisela phansi ukuthi abambe istage sakhe abambe indawo yakhe njengomuntu wesimame ahloniphe umuntu wesisa asebenza naye angamthathi nomi kanjalo ngiyabonga mina kahlala ngicela nje ningakhohlwa ukuthi ningilikele ningisubscribele ningifollowe ngizode ngindrophela nje ama video ngawani ngawani bahlala ne-network yami iyabheda bahlala kodwa ngiyamthanda uThe.